July special 40% off e ke una le lenyalo soka tournament bolo tsa masika una le kgwebo le tshedingwe fela o tlhoka go kolokwa tsa molaetsa wa gago pele bona se fitse mo lagare advertisement e gona go dira advert ya mabona e quality advert ka bogwari le botlhaga bo bogolo ka ge o tseba se fitse mo lagare advertisement we provides a quality advert o hwetse ntlha ka botlalo ka le tsa nomoro ya mogala 0723543798 se fitse mo lagare advertisement. We provide a quality adverts and also we bring joy to your businesses.